And bona loko ni busy ngiyaphosta kula malanga. Ngithi secret location, secret location. Secret location yani ngoba ndihlela ama-Nigeria nina. Siyanazi nina. If nihlela abantu abaright, abe ngiyabaphosta nisinyise. Hlela ama-Nigeria nina or nihlela nezaguga. Yibona i-secret location. Akuna-secret location next la. Sicabaza. Hlela zaguga.